Sing alleluia, sing alleluia, 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 sing alleluia. Holy Child, the Blessed One, Child God.